Minisa loan ni ti sɛ wogye a ɛboa wo wotumi de yɛ adwuma wotumi de hwɛ wo mma ɛwɔ sukuu mu nti me so ne ti saa nnɛ me so meba bɛgye bi sɛ mede bɛsɔ me adwuma so na medwu akye wo nni hɔ a ɛbia na wogya me ba wɔ akyi a womotumi hwɛ wo insurance mu wotumi yɛ biribia na Sena ye di dwa kwa work on ya and kwan shabi wa kwemwa omu to me share wo insurance mu. Ye church mutre se baby a ja to we jumam ana se wakwa nyan kwan shabi. Ana in so fa wunyam anan kwa fwa kwa yew wa kwam omu to me insurance mu to me bow u start we juma bim na mitya se. Na da chen won tumi nye adwuma ma woti fia se wa brɛ na won tumi nye adwuma so tumi yɛ mi tese ye fa bibi kan mi wo ba mienu ba kon ye 10 years nti mi tese ye fa wo no kan me bia na me ni ho a no mo ahwɛ me suku ma o da bi na ngasa me ni bi ba ti mi ba ba kon eye bi ma mi
You see, every time, yeah, we make sure, say, we be bomb more Now, we keep it, we seek a, what is our seek
a? A war.
A war. We seek a 500,000 pay, which is 50 CDs. As you are saying,
500,000
and then 50 CDs. 50 CDs. They be a 50 CDs.
Matthias, yeah.
Yeah.
Matthias said, "You say we buy a fast car, ako find your man. Now we just
500,000.
You say we buy a fast car, now we just 500,000. Okay, Matthias
said. And you 500,000, a bit me a boost.
Sir, what me do?
Two. Back down.
They said 200 and I say 100,000. Okay. Matthias said.
And you know, yes, sir. The pay. If you two are, the
No, that's it.